An ka giwendo mabro wacho nyinge mani ID to gi nyinge mar pakruok nikech en jathum mar ohangla. Thuolo mari.
Okay, agono erokamano jopiny. An gi nyinga iluongo Tyson Okukunga, jao mabei, ajambiwa, obwai, kadhola sibuoche.
Yes.
Nyinga mang'era go ohangla ka iluongo ni Odoyo Usibuoche.
Yeah.
Mon kech kirundo.
Mani iluongo ni Odoyo Jasibuoche, mon kech kirundo. Odoyo Jasibuoche, igo gospel kose go ohangla?
Ago ohangla.
Ohangla ka, industry mar ohangla ka, isebede muda maromo nade?
Sani iga ng'wen.
Sani intiere gi iga ng'wen?
Eh.
Iga ng'wen gi gomana thum?
Eh.
Ei thum ni, intiere gi volume adi?
An gi thumbi adek.
Isegolo volume 1, volume 2, to gi volume 3?
Eh.
Volume 1 igolo iga mane?
Volume 1 agolo iga mokalo, gumudu mabich.
Iga mokalo dwe mar abich? En mane? En werango?
Jessica Nyasoba.
Mano Jessica Nyasoba? Onje ane matin? Jessica Nyasoba.
Ani wololo anyon banjo. Edu na nyono tuma nyati wini. Uwuna wiru nyako maero sene.
Ne?
Yamene nyajo suba we me aparu maman.
Aya, nina wang kamera kabesa. Mani lu unu doyo Jessibuoche. Mano tumi mokuwa mani were kojo senta. Do?
Yeah.
Josinta,
kuki
Jessica, kuki golo volume 2 kendo,
eh.
Ichake golo volume 3.
Eh.
To inda sima thum ka wangi disadvantage to gi advantages. Kinyisa jo thumbe misebedo kitiyo gi industry ma mari ma thumne.
Okay, kana chako thum na chako asam jakusoko.
Asam jakusoko.
Eh.
Mwagi bi wui malicha ahinya.
Eh.
Mani misebede tiende.
Asebede tiende.
Yeah.
Eh.
Mara riyo.
Mara riyo,
eh.
Abiru ngato na unyango nyakwadayo.
Unyango nyakwadayo ngeyo maber kabisa. Mara dek.
Sani angi ngato ni mbata.
Useno mina wiko?
Munchendo.
Makuru hini ko sani life? Mailu unu deo Jessibuoche, iwinju ko wacho jothumbe duto temo sebedo ko ewang penyini. Kendo kwano jothumbe malara ngwen, mochi mabich kama. Nyisa ber mathum, maro angla ni, gimomio niwe gospel ibire yo angla.
Okay, an gospel tanyalo wero nikech mama tu wero kate kanisa. Mama ja roo.
Ya.
Amba ja roo.
Angomio niwe roo. Iwe wen ro ibiro mane maro angla ni.
Okay, kana tin na udos jasoba.
Eh.
Na wiru wende ne kabisa. Kuru ching mora samne gocho wachara kani.
Eh.
To awinjo kako kogo gino mamit.
Eh, ngina wang jogi. Eh.
To donjo na. Tadita kawa jawa, nikech na jaro nange kwa jawa.
Yeah.
Kuraka agato timo ogona madule ni gini karebe.
Yeah.
Kuraka nasa mero timo.
Yeah.
Ekaka ne gini mero njukuma. Maching moro kwa gocho ndi wade bridge. To okuna ni anya chako stage akuna ni mane manalose tumbi askanya soba
migoyo
magoyo
ma kuro ineno kinde gospel to gi ohangla ka kata Lingala kata Bongo ineno ko ohangla ni bet samoro iwinjo mapiyo moingo gite
eh hey, ohangla winjo mapiyo nikech gospel ka uji style mar loso
ohangla ti chuga chuga stage ti wer
eh hey.
Aya nyisa richo misel bedo kineno e thumini.
Erijo to ng'eny, thumbe tek.
Yeah.
Samoro nyadhi tiyo kamoro, toyudo koko chulu, inimichaki go sime dala.
Mondo orni fair.
Orni fair.
Ikuamo.
Ikuamo.
Kuor na matina bigo.
Yeah.
Magu richo misebedo kinene thumka.
Magu richo.
To inda simaro angla ka, inigi dhako.
An aonge dhako.
Podi tin.
Poda tin.
Poki nyombo.
Yeah.
Chako manyo pesa ki onge dhako.
Yeah.
Ma industry mar ohangla ni idonjo ka podi ni single.
I'm single.
Wajo ni isegolo volume 1.
Eh.
To gi volume 2.
Eh.
To gi volume 3.
Eh.
To jo ohangla ni ga gi moro ni ngato kogolo volume 1. To lonyo na ogolo button mokuongo. Ogolo button mokuongo mano volume 1. Ogolo button mara riyo volume 2. Ogolo button mara dek mano volume 3. Ino okigolo fungu?
Ah, ginaluwore gi mar kaka ngato feel. Loro ya ngato feel. Ndo jo piny koro ngeni ngane sani ni malo.
Eh.
Eh.
Koro mane mi ichako golo ne kifungu mos mos.
Eh, golo kifungu mos. Machi muri gi piny.
Koro ki maizu ni ki golo kifungu te nyaka piny to mano koro volume ni orumo.
Volume ni orumo. Koro an kapuka golo kifungu.
Eh.
Koro isu ni volume na podi ngeny.
Podi ni ngeny podi gi future wangla ka.
Eh.
Podi chako gonyo kifungu.
Poka chako gonyo kifungu.
Bas. O kikone jo piny accounts duto te ma intie social media ka ma jopiny nyalo manyi.
Facebook, Odoyo Jasibuoche,
hey.
YouTube, Odoyo Jasibuoche, TikTok, Odoyo Jasibuoche, kamora mora, Odoyo Jasibuoche.
But ladies and gentlemen, we come out to give our brother support called Udoyo Jasibuoche, an Angla artist in all platforms. YouTube, WhatsApp, TikTok, Instagram, Yao, Twitter, whatever. In all social media. Udoyo Jasibuoche. Okikone jo pin number minyalo yudigo.
E number na 0742.
0742. 13.
79.
79. 15. 15. Number no kigoyo Odoyo Jasibuoche buru wuoyo kodi maber kabisa kendo Odoyo Jasibuoche is ready to serve you. Thank you, ladies and gentlemen. May God bless you.